peasant.
Iphoyisa noma yini lo? Sase driver wa. Eh, wona zedudane, eh, ngoba ugula ingqondo ke. Telefoni yakho.
Oh, keep us
Stephen.